Thank you. mai shi she tam ya sha karta me na prajab mai sham lo wa karta shi am ba sa ya me ku le ma tara pat ba mali
Thank you. Yeah. We'll be right back.